fear. I drown you in my bitterness, and I hope that you are drawn to this. I'm a hipster narcissist, the only thing that I can give, and I hope it keeps you warm. You can have this song while I pick a fight. It's me against my mind. Da 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 da, da 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 da, da da da. So I hope that you can dance to this. You're a hipster narcissist, so please consider what it is that you will miss with me. You'll never be as free as you were on your own, but all your tasks you could postpone. Da 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 da, da 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 da, da 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 da. Da 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 da